Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira I Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interneti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva.
Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook Live mu buryo bw'amashusho, kuri bbcgahuza.com ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya gatandatu z'ukwa karindwi. BBC yabwiwe ko hari itsinda ry'abanyamabanga ba leta muri guverinoma y'Ubwongereza bari mu nzira kubwira minisitiri w'intebe ko agomba kwegura ku butegetsi. Biraba mu gihe igitutu kidasanzwe gikomeje kuzamuka kuri Boris Johnson. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bari I Rwanda mu rwa mukuru wa Angola mu kugerageza gucubya icyuka cya politiki gikomeje gututumba hagati ibihugu byombi. Abayisilamu mu Burundi bo bitegura kwiziza umunsi mukuru wa Eid al-Adha, bahawe uruhushya rudasanzwe rwo kubaga intama mu gihe abandi babujijwe kubaga amatungo, ngo ni impano idasanzwe ku myemerere yabo.
Ni ukuvuga yuko abavandimwe bacu barose uruhushya rwo kugira ngo bagire iryo banga ry'Imana ryabo ntirisibu uyu mwaka. Ibyo bitunga rero bazaba bategeranirijwe birazwi barazwi.
Tubafite inavugwa mu mikino mu mpera za makuru ibi biganiro biwe na Jacques Nitegeka. Ibyo byose ribindi turabirambura mu kanya nyuma yuko Felenga kwaya abanza kutugezaho amakuru y'ingenzi yandi avugwa kuri BBC.
Arabibabwiye Prida mu ntangamarara, BBC yabwiwe yuko umurwi w'abanyamabanga ba leta y'Ubwongereza bagiye kubwira umushikiranganji wa mbere ko yagombaga kwegura. Kare umwe mu bashikiranganji bakomeye muri leta y'Ubwongereza Michael Gove yabwiye Boris Johnson yuko ari igihe cyo kugenda. Umushikiranganji wa mbere Johnson ariko yanze ajya mu nteko gusubiza ibibazo abazwa, ajya ndetse no guhatwa ibibazo n'akanama k'abashinga amateka. Ejo kwa kabiri abashikiranganji babiri uw'imari n'uw'ubuzima beguye ku mabanga yabo. Hari kandi n'abanyamabanga ba leta ndetse n'abashinga amateka babarirwa mu mirongo bamaze kuvuga yuko batagishyigikiye umushikiranganji wa mbere. Abategetsi bo muri Nigeria baravuga yuko abanyururu bagera muri 300 kugeza ubu bataramenyekana aho baherereye nyuma y'igitero cyagabwe ejo nijoro kuri gereza nkuru ya Abuja ku murwa mukuru w'icyo gihugu. Icyo nicyo gitero cyavuba kigabwe, kimwe mu bitero byagabwe ku magereza yo muri Nigeria bimaze gutuma abanyururu barenga 5,000 basohoka mu magereza kuva mu mwaka wa 2020. Ni inkuru yateguwe na Ishaka Lead uri Abuja mugezweho na Siriyake Muhabanayo.
Umutegetsi wo mu rwego rwo hejuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu muri Nigeria yabwiye abamenyesha makuru ko hariyo abanyororo baba 1,000 igihe abantu bitwaje inkoho batera iryo bohero. Yavuze ko abashika 600 batorotse, ariko ko abashika 300 bamwe bigarukanye abandi barafatwa. Ucungira ibohero umwe yishwe ariko arasana nabo bitwaje inkoho batera iryo bohero. Abategetsi bakeka ko boba ari abo mu mugwi w'intagondwa wa Boko Haram wakoze ico gitero ukoresheje inkoho n'ibintu biturika kugira batorokeshe bagenzi babo. Ibohero ryakuje ryari rifungiwemo abantu bakomakomeye harimwo abakekwa ko ari abagwanyi hamwe n'abanyepolitike. Benshi muri Nigeria bafashe ico gitero nk'akagaye n'ikindi kimenyetso cy'umutekano muke urangwa muri ico gihugu.
Umukuru w'u Rwanda n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo biteguye kugira ibiganiro I Rwanda ku murwa mukuru wa Angola mu gihe ubwicanyi bukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Congo. Imirwano yongeye kuburwa n'umutwe wa M23 yatumye abantu babarirwa mu 100,000 bata ingo zabo. Umukuru wa Congo Felix Tshisekedi arega u Rwanda yuko rutera inkunga uyu mutwe wa M23 ariko leta ya Perezida Kagame ikabihakana. Nyuma y'imyaka igera ku 10 izo nyeshyamba zafashe intwaro mu kwezi kwa 11 kumwaka ushize zirega leta ya Kongo yuko itubahirije ibyari mu masezerano y'amahoro yateganyaga yuko zasubizwa mu gisirikare cy'igihugu. Mukomeje gukurikira insamizi ya BBC Gahuzamiryango, mudukurikira kandi no kuri Kisoro FM muri Uganda. Mu mujyi wa Xiang mu Bushinwa hongeye gushyirwaho itegeko rya guma mu rugo kubera ubwandu bushya bwa COVID. Ubushinwa nicyo gihugu gikomeye ku isi cyubahiriza umugambi wo kurwanya virusi ya COVID kugeza ku rugero rwa zero. Ni inkuru ya Michael Bisto mugezwaho na Victoria Onkunda.
Mu mpera z'umwaka ushize umujyi wa Xi'an wamaze ukwezi warafatiwe ibyemezo bya guma mu rugo. Ubu ugiye kumara iminsi 7 ibibuga n'amazu y'imyidagaduro n'imikino bifunze. Imihango ihurirwamo n'abantu benshi yahagaritswe, naho amashuri yatangiye ikiruhuko cy'igihe cy'ubushyuhe hakiri kare. Mu mujyi wa Shanghai bongeye gupima abantu nyuma y'ukwezi kumwe itegeko rya guma mu rugo rikuweho. Miliyoni z'abashinwa ubu bari mu mategeko abakumira.
Umushyiranganji umushinjacyaha mukuru w'umumbabarire muri Ukraine Irina Venediktova yabwiye BBC yuko ari gukora amaperereza ku byaha birenga 2021 ibyaha byakorewe mu ntambara n'ibyaha by'ubushotaranyi byakozwe kuvaho Uburusiya buvogereye Ukraine. Irina yavuze yuko ibiro bye byahawe ibyegeranyo biri hagati ya 200 na 300 ku munsi yibikekwa yuko ngo ari ibyaha byakorewe mu ntambara. Irina ariko yemeje yuko imanza nyinshi zizaba abaregwa badahari, ariko ko kubera ikibazo cy'ubutabera ngo bazakomeza kubikurikirana. Yavuze yuko abasirikare b'Uburusiya bishe bagashyira ku ngoyi cyangwa se bagafata ku ngufu abaturage bagomba kumenya ko ari ikibazo kigiye gusa, ariko ko ibirego byabo bigomba kugezwa imbere y'urukiko. Reka turangirize mu Buholandi, aho amashyirahamwe arengera ibidukikije yajyanye ikirego mu rukiko arega ikigo cy'indege cyo mu Buholandi KLM yuko cyahishe ukuri mu kwerekana yuko kibungabunga ibidukikije. Iki nicyo kirego cya mbere gishyikirijwe urukiko muri ubu buryo. Iki kirego kivuga yuko amatangazo n'ibyo KLM ikoresha ngo bitubahiriza itegeko rigenga abaguzi ry'umuryango umwe bw'Uburayi ngo birerekana ahubwo kandi atari nabyo yuko ingendo za KLM ngo zitazongera kongera ikibazo kibidukikije. KLM ivuga yuko amatangazo yayo ashingiye ku mpaka zihamye kandi yuko yashoye akayabo kama miliyoni y'amayuro mu mugambi ifite wo kugabanya ibyuka bihumanya ikirere kugera kuri zero mu mwaka wa 2050. Prudent
urakoze Ferenga Kwaya kuri makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera hano mu Bwongereza. Nkuko mumaze kubyumva, BBC yabwiwe ko itsinda ry'abanyamabanga ba leta b'u Bwongereza bari mu nzira bajya kubwira minisitiri w'intebe ko agomba kwegura ku butegetsi. Kare umwe mu baminisitiri bakomeye muri guverinoma Michael Gove yabwiye Boris Johnson ko ari igihe cyo kugenda. Bwana Johnson ariko yatsimbaraye ndetse ajya no mu nteko ishinga amategeko ku munsi w'ibibazo wa gatatu basanzwe abazwa uzwi nka PMQs, ajya no guhatwa ibindi bibazo na komite y'abadepite. Ibi biraba nyuma yuko ejo hashize kuwa kabiri abaminisitiri babiri w'imari n'ubuzima beguye ku mirimo yabo. Ibi se bivuze iki? Birerekeza he? Ku murongo wa telefone ndi kumwe na mugenzi wanjye Robert Patrick Misigaro hari gukurikira inkuru igenda ihinduka umunota ku wundi. Robert, ubu tuvugana ibintu bigeze he? Kuko nubwo narindi mvuka ko ihinduka kuva nagera muri studio bishobora kuba hari ikibazo guhinduka.
Vyinshi wari ubivuze Prudent, hari umugwi w'abashikiranganji bariko barerekeza kubonana n'umushikiranganji wa mbere Boris Johnson kugira bamubwire yuko igihe kigeze yuko yokinjura. Gusa icyo umuntu yokongera ko kisa n'igitangaje abantu nuko uwitwa Nadim Zahawi no umushikiranganji ajejwe ubutunzi yashizwe ko ejo nyuma yaho Sunak atangiye imihoho, nawe ngo ari muri abo bashikiranganji bagiye kumubwira yuko hageze ko atanga imihoho. Ikindi na cy'umuntu yovuga nuko abashika ku 34 mu bategetsi bakomeye bo muri leta bamaze gutanga imihoho barimo abashikiranganji babiri.
Uwo Sunak ja Robert wavugaga niwe wasimbuwe nyine na n'uwo nguwo weguye nawe ugiye kwegura. Sunak yarashinzwe imari none ubu ngubu wari umaze kuvuga abamaze kwegura. Ibi byose biraba ariko Boris Johnson aragaragaza nk'udatewe ubwoba nabyo
wendetse yanavuze ko agomba gukomeza akazi ke kaminisitiri w'intebe. Ariko se arashingira hehe yavuze ngo iki ku buryo butangaje?
Boris Johnson avuga yuko abajijwe n'umugwi w'inama nshingamateka ariko uramuhata ibibazo, yavuze yuko bamubaje bati mbega urabona yuko ejo uzokira umushikiranganje wa mbere, abishira ati ego cyane. Akavuga ati afise inshingano yahawe n'abanyagihugu zikomeye igihe bamutora mu 2019, ati rero kubw'ibyo ntashobora kubatenguha ngo ave ku butegetsi. Akaba arindiriye yuko nkumbure bakoresha izindi ngingo, mugabo wenyine gutanga imihoho si kintu kiri mu majambo akoresha.
Rob, wenda kubadakurikira politiki y'Ubwongereza umunsi ku wundi, niki cyasembuye ibi byose, niki gitutu cyo gusaba Boris Johnson kwegura ku butegetsi? Nda uramutse utwibukije gatoya.
Pwenda hari benshi bari batangiye kubona yuko umushikiranganje wa mbere Boris Johnson ari umuntu asa n'utavugisha ukuri, ari umuntu asa n'uvuga ijambo irije akavuga irinda. Ariko icyavuje kuvyunyura n'umushingamateka yitwa Chris Pincher. Uyu mushingamateka asanzwe afise ikibanza cicegera cujejwe indero mu mugambwe uri ku butegetsi. Uyu mushingamateka hari vyagirije byo guhohotera abantu bifatiye ugitsina ariko araregwa. Aho ejo bundi vyaramenyekanye yuko mu 2019 hari ibindi vyagirije nk'ivyo nyine vyariho, ariko umushikiranganje wa mbere Johnson aravyirengagiza amuha ko kazi ko kuba icegera cujejwe indero muri uwo mugambwe. Ivyo rero bije kumenyekana barabimubaza, bwana Johnson arabihakana. Mu nyuma rero umwe mu bayobozi bakomeye muri leta yagiye ku maradio aravuga ati umushikiranganje wa mbere yarabeshe kuko gihe ubwanje mu 2019 twaravuganye ko kibazo cy'uyu mushinga ntahe cy'umushinga mateka Chris Pincher yarakizi abirenga kwa muhakazi. Ivyo rero aheruka kuvuga yuko atari byo yarabeshe. Muri ico gihe yari yatumye nabandi bashikiranganje biwe bo muri leta kumushigikira akavuga yuko atavyo yarazi. Bumvise rero bigenze uko Johnson aca nawe aja ku radio ati ego nari ndabizi mugabo byaranciyemwo ndasavye kigongwe. Abo bandi bashikiranganje bavyumvise bati ibarariraguye niko gutanga imihoho.
None ministeri w'intebe Boris Johnson aherutse gutsinda itora ryashakaga kumukuraho ikizere cyo bita confidence vote. Mone ko yamaze kuritsinda, tukaba mukanyanza muri studio nari maze kubona ko akanama ka komite ya ibimwishyaka rya abakonservative kazaterana mu cyumweru gitaha kugira ngo karebe ukuntu kahindura amategeko kugira ngo kabe kamweguza. Byagenda gute kugira ngo Boris Johnson abe yakweguzwa ku butegetsi nka ministeri w'intebe?
Hari inzira zitatu. Iya mbere ivuze ni yako kanama kajejwe ibyo gukura ku mushikiranganje wa mbere gashobora guhindura amategeko kakavuga gati naho heruka gutsinda amatora nk'aya yo kumukura ku icyizere akaba atagomba kuyasubiramo nyuma y'ikiringo cy'amezi 12, gashobora guhindura iyo ngingo kakavuga gati ubu biremewe yuko ushobora gusubira kugirwa kwitora ryo kwizegwa. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri nuko ubandanye gutanga imihuho abashikiranganje benshi gushika naho abona ko gutwara leta bitagikunze akabwirizwa gutanga imihuho, ariko aho bavuga ko bigoye kuko abasubirira abavako ngo baguma ari benshi. Ingingo ya gatatu niko ugize uyu mugwi twako turavuga w'abashingamateka jeje gukora ku mushikiranganje wa mbere gashobora kugenda kamutwara kumuraba yitwaje makete akavuga ati nitwasubiramwo kwitora ryo gukora ku icyizere ntoza kuritsinda. Ati rero byiza nuko uwo kinjura mu cyubahiro ugahamagaza ayandi matora ntugende ubanje gukugwa ku nguvu.
Robert Misigaro, urakoze cyane kudukurikiranira iyo nkuru. Ni inkuru nkuko nabibabwiye irahinduka umunota ku wundi, hageze igihinduka gikomeye urakibona kuri BBCGAHUZA.com cyangwa se kibaye tutararangiza ukacyumva no mu makuru. Tugiye ku makuru yerekeye akarere. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bari Rwanda mu murwa mukuru wa Angola aho bitabiriye ibiganiro hagati y'ibihugu byabo. Perezida wa Angola Joao Lourenço uri mu bakuye uyoboye inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari ICGLR niwe muhuza muri ibi biganiro wahawe inshingano n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika AU. Bihugu byombi bireba na ingwe kuva aho umutwe w'inyeshyamba wa M23 w'uburi imirwano ku ngabo za Kongo Kinshasa ishinje Rwanda gutera inkunga uwo mutwe. Ibirego Rwanda ruhakana rwivuye inyuma. Ni nkuru mugezweho na Victoire Wuhunde.
Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru Reuters aravuga ko ibiro by'umukuru w'igihugu cya Kongo byatangaje ko ibihugu byombi byemeranije ku ngaba zo kugabanya icyuka kibi hagati yabyo no kunoza umubano ushingiye kuri za ambasade. Mu butumwa bwo kuri Twitter ibiro bya Perezida w'u Rwanda byatangaje ko Perezida Kagame yahageze kuri uyu wa gatatu yitabiriye ibiganiro ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Uruhande rwa Congo ruvuga ko ari ibiganiro bigabije kugabanya umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Byongeraho ko bitagamije na gato gusaba ihagarika ry'imirwano hagati y'ingabo za Congo n'umutwe wa M23. Ku mugoroba w'ejo ibiro bya Perezida Tshisekedi byatangaje kuri Twitter amafoto amugaragaza ageze ku kibuga cy'indege i Rwanda bivuga ko yahise agirana ibiganiro bya mbere na Perezida Lorenzo mu biro bye. Byongeraho ko nta cyamenyekanye ku byo abo bombi bavuze muri ibyo biganiro bibanziriza ibyo kuri wa gatatu. Perezida Tshisekedi ashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23, Perezida Kagame agashinja ingabo za Congo gufatanya n'umutwe w'inyeshyamba wa FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Congo. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru rya leta ku wa mbere, Perezida Kagame yavuze ku kibazo cya Congo kidashobora gukemurwa mu nzira y'imirwano hagati ya FRDC na M23, kwa ahubwo umuti wacyo ukwiye gushakirwa mu nzira ya politiki y'ibiganiro. Ariko leta ya Congo ivuga ko M23 ari umutwe w'iterabwoba, ndetse mu kwezi kwa kane yahukuje mu biganiro by'Nairobi muri Kenya igirana n'indi mitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Congo.
Inkuru itugejeje ku isaha 12 zirenzeho iminota 45 i Kigali mu Rwanda ni nayo saha iri Gitega mu Burundi. Hano mu Bwongereza ni saa 12:45. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, urayumva no kuri Kisore FM muri Uganda cyangwa kuri BBC Gahuza Kadoma Com no kuri Facebook Live mu buryo bw'amashusho. Ndi Prudence Njumva, turakomeza mu kanya. Rimwe na rimwe tubagezaho inkuru zidasanzwe zirimo n'inyigisho. Uyu munsi ku wa gatatu turabagezaho inkuru y'abagabo babiri, ni Japhet Habumugisha na Celestin Udahemuka. Bagendana ubumuga budasanzwe bugufi cyane, ariko rero bakora kurusha abafite ingingo zuzuye. Umukoresha wabo nk'uko abivuga ngo iyo bareba ubona ari bagufi, ariko mu bitekerezo no mu mikorere yabo baramusumba. Reka inkuru yabo ugezweho na Jean-Claude Mwambutsa uherutse kubasura akaganira nabo bari ku kazi.
Umusozi uragoye ariko ntabwo ari cyane. Ubuzima kugira ngo turebe ko iminsi yakwisunika kandi nanone kukaza kuzamuka hano.
Japhet Habumugisha w'imyaka 35 afite ubugufi budasanzwe, ndetse n'amaguru ye yarahinamiranye. Ashinzwe gucunga uruganda rw'amazi rwa Muhabwa ruri mu misozi ihanamye ya Ndiza mu karere ka Muhanga. Ahararwana n'urugi afungura ngo twinjire imbere mu ruganda ruribi imashini bitandukanye bikubye nka gatatu uburebure bwe. Namusabye kunyereka uko abyitwaramo iyo bibaye ngombwa kwatsa izo mashini cyangwa kuzizibya.
Ndabanza nka kukura umuriro hano. Uri umuriro ugezemo. Hano rero mfite akantu nifashisha. Aka kantu rero koko kifashisha. Ubona ko izira kutura, ubona ko ziri kure. Nkoresha inkoni yanjye. Nkaba nakwatsa n'imashini, ngiye kuyumva nayo.
Hafi y'uru ruganda hari itiyo ihora imena amazi y'urubogobogo. Aha akaba ariho abaturage bahafi aho bakoresha bavoma. Abaza kuvoma bafite amabwiriza yihariye bagomba gukurikiza yatanzwe na Japhet, yibanda cyane ku isuku. Aba babyeyi duhuriye kuri rivomero bambwira uko babanye n'uyu muturanyi.
Tubanye neza nta kibazo, turanamwemera cyane, turamwemera rwose nta kibazo. Banahamukuye twaba duhobye.
Tukimubona twaba tusubiye umuntu yaturutse hehe, ariko bara nta kibazo cy'utubanye neza. Ese ko ari umuntu uganira cyo twifuza tudashoboye ka kidukorera nta kibazo cye.
Japhet atuye mu mpinga y'uyu musozi aho bana n'umugore we n'abana babiri. Umugore we waje neza w'imyaka 25 yemeye kunganiriza.
Ni intwari biteye uko hari abitwa ngo bari hejuru batazi naho bahera bakora, batazi nuko babigenza, ariko arabishoboye. Hari benshi bambwira ati subu atabasha kugira icyo akora, twe tuzi ko atabyara. Ariko nyine nabo birabatungura ukwikije kuhamubona.
Ikigo PAKAM gishinzwe gukwirakwiza amazi n'isuku nicyo mukoresha wa Japhet, ariko cyo kiri mu mujyi wa Kigali. Ubwo nari ngezeyo ngiye kubabaza uko babona uyu mukozi, natunguwe no guhura n'undi nawe ufite ubumuga bw'ubugufi bukabije. Uwo ni Mudaheranwa Celestin ushinzwe ububiko bw'ibikoresho by'iki kigo.
Narabyanze kuba nakicara ku muhanda ngo nsabirize, naho nagwaga hose nagwagaho nshaka gukora kugira ngo mbeho. Simvuze ko bitabaho, hari ibyo umuntu adashobora. ariko nibura ageze gute wagerageje aho gute byananiye gutya no gutya ariko wagerageje.
Umuyobozi w'ikigo Pakam Haj Asman Shumbusho avuga ko aba bagabo bombi bari mu itsinda ry'abakozi bagiye kuri 60 akoresha hirya no hino mu gihugu. Aba ngo nibo bonyine bafite ubumuga ariko ngo yatunguwe n'umusaruro batanga ku kazi.
Ni bagufi ubareba ariko mu burebure mu bitekerezo no mu bikorwa nge baransumba. Nk'uyu witwa Celeste yarahageze kuko turamwigisha tumuha inshingano yo gushingwa ububiko bw'iki kigo mu rwego rw'igihugu. Nta gikoresho na kimwe gisohoka mu hano kitamuciye mu ntoki. Uriya nawe wundi Jafet tumuhugura gukoresha ziriya mashini wabonye. Ku bakozi barenze 60 dukoresha kariya kazi ari nko mu bantu ba mbere nka 5. Rero kuri njyewe uyu munsi ntabwo nakubwira ngo mbone itandukaniro hagati y'umuntu ufite ubana n'ubumuga bw'ubugufi n'umuntu ufite ingingo zuzuye.
Na mibare izwi kugeza ubu y'abafite ubumuga bw'ubugufi izwi, cyakora ikidashidikanywaho nuko atari benshi. Bamwe muri bo bakunze kugaragazwa ku mbuga nkoranyambaga mu dukino dusa n'udugamije gushimisha abazireba. Gusa ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha giherutse kwihanangiriza abantu bakoresha abantu nk'aba rimwe na rimwe mu buryo bushobora kubatesha agaciro, kivuga ko bihanwa n'amategeko. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, mu misozi ya Ndiza y'akarere ka Muhanga.
Urakoze Jean-Claude Mwambutsa, tuve muri iyo misozi ya Ndiza twerekeze mu Burundi. Hashize igihe hubahirizwa itegeko ribuza kubaga no kurya inyama z'inka, ihene n'intama kubera indwara y'umuriro cyangwa inyonko mu Kirundi, mu Cyongereza izwi nka Rift Valley Fever. Ifata ayo matungo rero kandi igashobora ndetse no kwandukira ku bantu. Ariko mu minsi ishize leta yemereye abayisilamu kuzabaga ku munsi mukuru wabo wa Eid El Adha uzaba kuri uyu wa 6 w'iki cyumweru. Uyu munsi umuyobozi mukuru w'ubworozi mu Burundi Serge Nkurunziza yahaye ikiganiro abanyamakuru mu rwego rwo gusobanura uko icyo kibazo cyifashe mu gihugu. Inkuru mugezweho na Prime Ndikumagenge.
Kiyaya cha Rift canke Rift Valley Fever yatanguye kuvugwa ubwa mbere mu Burundi mu kwezi kwa 4 guheze, none nyuma ya mezi hafi 3 ubu igeze mu ntara 13 kuri 18 zigize igihugu. Umuyobozi mukuru ajeje ubworozi mu Burundi Serge Nkurunziza avuga yuko gushika ubu hamaze gufatwa inka zishika hafi 1000, kuri izo izirenga 400 ziramaze gupfa, impene n'intama hamaze gufatwa izirenga 620, muri izo izirenga 210 zikaba arizo zimaze gupfa. Ku nka 180,000, impene 3,000,000 n'intama 300,000 ziharugwa mu Burundi, ibyo bitegerezo zimaze kwandura no gupfa bishobora kuba atari binini cyane, ariko ingaruka z'iyo ndwara zo zimaze kuba nyinshi ku buzima bw'abantu basanzwe barya canke bacuruza inka, impene n'intama n'inyama zazo. Aho iyo ndwara imaze gushika harimo no mu gisagara cya mbere kinini mu Burundi Bujumbura, kubaga gucuruza inyama no kuzirya byarahagaritswe. Naho biruko abo mu idini rya Islam mu Burundi bwose bahawe urusha rudasanzwe rwo kuzobaga mu kiringo cy'iminsi 4 kuva itariki 9 gushika 12 ukwezi kw'indwi mu guhimbaza umunsi mukuru w'idini rya Eid El Adha, nk'uko byamenyeshejwe n'uwo muyobozi mukuru Serge Nkurunziza.
No kuvuga yuko abavandimwe bacu barusa uruhushya rwo kugira ngo bagire iryo banga ry'Imana ryabo ntirisiba uyu mwaka. Ibyo bitungwa rero bazaba bategeranirijwe birazwi barazwi, nico gituma ngaba ariko barakora nabo nyene Barundi kugira ngo ntihagire umuntu yikika mu kiza azohava akora ibitari byo.
Uretse abo kandi kuri iyo minsi nyene ahandi hose hafashwe ingingo zo kubuza kubaga zibandanya kubahirizwa.
Ntabwo twarekuye yuko ibitungwa bisubira kubaga canke twabimeye yuko amasoko asubira. Reka tubanje tugwanye ingwara ihere n'igoga, kuko murumva yuko uyu mwanya mu gihe uko baciye basubira kubaga kwa kugenzura neza urujya n'uruza rw'ibitungwa byoca bigorana, ya ngwara yocishobora kugenda ku murindi munini, kandi twaratanguye umugenzo mwiza wo kuyigwanya.
Bwana Serge Nkurunziza usoje inkuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho na Prime Ndikumagenge. Reka mbahishire ikinamico urunana.
Mu kiganiro runana cyo kuri wa 4 twabateguriye.
None se sho, ko numva narambeye mu rugo, mari ngenyine kabisa ndumva nabihiwe.
Ahubwo watomboye ubwo mugena dahari ngo akubuze pfo na ruguru.
Aho hari ko nubundi nabihiwe pe. ahubwo nari nguhamagaye ngo numve niba uhari vuninze tuve twiryohereza.
Oya oya Cedric, oya rwose guma aho ngaho iwanyu.
None se ninde wongiye kudutanya ko numva utanshaka sheri?
Ni saa 12:45 kuri BBC.
Sango ayumvise rero ntuzacikwe rekano noho nsubije ize ijambo Jean-Claude Mwambutsa ducire mu kuma yange ayingenzi mu mikino.
Mwiriwe neza ncuti mundukurikiye kaze muri aya makuru yacu y'imikino yibanda ku mupira w'amaguru w'abagore. Duhereye ku mugabane wa Afrika, ikipe y'igihugu cya Maroc yanakiriye imikino y'uyu mwaka yabaye ya mbere ibonye itike ya 1/4 kirangiza igikombe cya Afrika mu gihe gifite umukino w'amatsinda. Maroc igeze kuri ibi nyuma yo gutsinda imikino ibiri ya mbere yayihuje na Uganda ikayitsinda ibitego 3-1 na Burkina Faso yatsinze igitego 1-0. Umukino isigaranye uzayihuza na Senegal yifuza kurangiza imikino yayo iyoboye itsinda rya mbere. Muri iri tsinda Senegal nayo yabonye amanota 3 ya mbere ishoboye gutsinda Burkina Faso igitego 1-0. Uko bigaragara Burkina na Uganda zirasa nizimaze gutakaza icyizere cyo kurenga umutaru nyuma gutsindwa imikino ibiri banza. Uyu munsi amakipe yo mu itsinda rya kabiri arakina umukino wayo wa kabiri, Tunisia ihura na Zambia ndetse na Togo ikine na Cameroon. Ejo kuwa kane Burundi buzahura na Afrika y'Epfo yo kwitondera kuko yashoboye gutsinda Nigeria ifite igikombe giheruka. Uburundi bwo bwatsinzwe mu kintu banza na Botswana ikaba igomba kuzahura na Nigeria. Tunyarukiye ku mugabane w'Uburayi naho turaguma mu mupira w'amaguru w'abagore mu irushanwa ry'uyu mugabane. Muri ijoro Bwongereza buri mu itsinda rya mbere buraguna na Autriche. Ni umukino ubera kuri stade ya Manchester United ndetse uza no kwitabirwa cyane kuko amatike 75,000 yamaze kugurwa. Muri iri tsinda kandi ku munsi w'ejo hateganijwe umukino uzahuza Norvège na Irlande ya ruguru, naho ku wa gatanu habe imikino ibiri uzahuza Espagne na Finland ndetse n'uzaba hagati y'Ubudage na Denmark. Turabashimye inshuti mwakumwe natwe, amakuru yacu y'imikino naha tuyasoreje mu gijoro ryiza. Mwakumwe na Jean-Claude Mwambutsa.
Urakoze Jean-Claude Mwambutsa. Aho cyumva BBC Gahuza Miryango ushobora no kwiyumva kuri Kisore FM muri Uganda ndetse no kuri podcasts.
BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu cyangwa computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye.
Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast.
Jya ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango arirwo bbcgahuza.com urondore ahari podcast.
Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo.
Pakurura ikiganiro ukunda cyangwa amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose, ntusubire gucikwa na kimwe.
Taramana ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango kuri podcast.
Rero ko mwabyumva kuri BBC Gahuza ushobora no kongera kwasanga andi makuru utabashije kumva no kuri radio. Fenenga kwa yagarutse muri studio kugira ngo atwibutse amwe mu makuru ingenzi agezweho avugwa ku isi.
Urakoze Perezida. BBC yabwiwe ko umurwi w'abanyamabanga ba leta y'Ubwongereza bagiye kubwira umushikiranganji wa mbere ko agomba kwegura. Kare umwe mu bashikiranganji bakomeye muri leta y'Ubwongereza Michael Grove yabwiye Boris Johnson yuko ari igihe cyo kugenda. Umushikiranganji wa mbere Johnson ariko yanze ajya mu nteko gusubiza ibibazo abazwa, ajya ndetse no guhatwa ibibazo n'akanama k'abashinga amateka. Ejo kuwa kabiri abashikiranganji babiri uw'imari n'uw'ubuzima beguye ku mabanga yabo. Hari kandi n'abanyamabanga ba leta ndetse n'abashinga amateka babarirwa mu mirongo bamaze kuvuga yuko batagishyikiye umushikiranganji wa mbere. Twababwiye abategetsi bo muri Nigeria baravuga yuko abanyururu bagera kuri 300 kugeza ubu bataramenyekana aho baherereye nyuma y'igitero cyagabwe ejo nijoro kuri gereza nkuru ya Abuja ku murwa mukuru w'icyo gihugu. Mu mujyi wa Xi'an mu Bushinwa hongeye gushyirwaho itegeko ryaguma mu rugo kubera ubwandu bushyashya bwa COVID. Mbere yuko nsubiza ijambo Perezida, mbanze babwire ko n'umushinjacyaha mukuru wa Ukraine Irina Venediktova yabwiye BBC yuko ari gukora amaperereza ku byaha birenga ibihumbi 21 ibyaha byakorewe mu ntambara n'ibyaha by'ubushotoranyi byakozwe kuvaho uburusiya buvogera Ukraine.
Urakoze Ferenga Kwaya, mwakoze guhitamo BBC Gahuzamiryango, byari bibona Jacques Nitegeka kandi Prudence Ndyumva.